apha ke sicela uba sithini senze lula u-d ophindaphindwe ngo-4d onyuswe ngehafu. So masike sijonge uba sawuthini apha okanye singenza ntoni. Zininzi ke indlela onozenza lula ngayo laa nto ipha ngaphezulu, kodwa ke masicinga uba u-d ophindaphindwe ngalaa nto uzawuba ngubani. So masike siqale sijonge leyo okokuqala. So ithetha ukuthi le nto sinezinto ezimbini ezingaphakathi kwe-bracket ezonyuse nge-exponent. So le nto iyafana nothini noba uthathe into nganye ngaphakathi kwe-bracket uyonyuse ngalaa nto ipha ngaphandle, ngala exponent ngaphandle. So izofana no-4 to the power half ophindaphindwe ngo-d to the power half. Khumbule ukuba ubusenaye loo d ulapha ngaphandle. So ungakhumbula ukuba usaphindaphinda nanezi. So ngokujonga i-product yezinto ezintathu okanye isiphumo sokuphindaphindwa. So zininzi ke indlela ongacinga ngazo ke le nto xa uzibona ngolaa hlobo ukuba u-4 to the power half ufana nabani. Uzayikhumbula uba lena ifana noba si-square root sika-4. So ezasinika u-2. So le izasinika u-2, u-4 to the power 1/2. So ukhumbule ukuba besenaloo d lapha ngaphambili. Ukhumbule ukuba siphinde sibe no-d to the power 1/2, d to the power 1/2. Zininzi ke iindlela ongenza ngazo apha ukuze uthini kanene uyibone njengendlela elungileyo. Okokuqala kaloku ukhumbule uba ungathi lona ngu-d to the power 1, ze lona ibe ngu-d to the power 1/2 okanye to the power 1/2. So le nto ungayifanisa okokuqala ungathi ngu-2 times d to the power 1 umdibanise nobani nehafu. So loo nto izasinika bani? Izasinika u-3 over 2 okanye u-3 ongaphezu ko-d. Kodwa ke ikhona indlela ongenza ngayo kuba ujonge u-d to the power 1/2 uba ufana nqwana ntoni ne-square root sika-d. So le nto ungathi ifana no-2d ophindaphinde ngu-square root sika-d. So noba yiphi kwezi zimbini indlela mhlawumbi oyenza lula ngayo le nto, so yonke ke sithetha into enye.